Remove this.
Well done.
Okay. Karibu hapa
mkubwa. Karibu. Karibu.